Bana bavubuka oba bayizi bagamba nti bayizi okuva kyambo ku university naye ngeri bade tebalina olukusa tebakkiriza okwekalakasa kyetwakoze babakute bali musanvu bona bali wano mu kadukulo kafe ka CPS Kampala twabaguddeko omusango naye wa inciting violence